Munjani maphisekuseni nayo inkunzi yami yawumshangana usephinda waphinda lokho nayo kwamazwe emzini zi-28
bamise ba
yanamhlanje 28 May nayo kwamazwe emzini yabona maphisi nayo nayo inkunzi umshangana usewenawo 28 May 2022.